ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna nje ukuhlezi updated ngokwenzeka la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukele uthi subscribe le channel and uphinde phela uklikhe ibell for ama notifications. So kule video yethu namhlanje mbukele ngizokhuluma ngodeli Malinga odlala indawo kaMamzobe lapha na kuMkhokha. Last week ke mbukele ngenza ke video ngikhuluma ngayo uMamzobe ukuthi nginama possibility ukuthi ke engashiya lapha na kuMkhokha. Kwi video mbukele ngaveza ukuthi ke lezi indaba zokuthi uMamzobe uyahamba kuMkhokha indaba ke lezi evezwa ama newspaper akhona ke la eMzansi, even nawo kama source adila nawo kama telenovela. Andiwe uyakhumbula ukuthi sakhuluma ngendaba yakhe ukuthi ke ingane ihamba and ngasho ukuthi ke indaba yakhe ayicacile, kodwa ke khona ke information esesiyitholile ukuthi ahlahle kwenzakaleni ingane ke uMamzobe eshiya kuMkhokha, and ngasho vele ngathi ke ngizobuya mase kukhona ke esikutholile. So ama newspaper nawo kama journalist adila ngeentertainment aphinde ke futhi adila ngama telenovela baveza ukuthi ke uMamzobe uyenake oyicelele ukushiya lapha na kuMkhokha. Baveza ukuthi uMamzobe wasubmitha iletter ukuresigna kuyona ibhodi yawo uMkhokha, and baveza ukuthi ke leyo letter ehamba nezizathu eziningi ezimenza ukuthi ke resign. Isizathu sokuqala ke mbukeli kuvela ukuthi ke uMamzobe ukhale ngempatho ukuthi ke icrew yawo uMkhokha ayinayo ke impatho, uthi ke kunabantu abenza ukuthi ke benzima for umsebenzi wakhe abaphathene kahle. Enye into futhi evelile mbukeli ukuthi ke uMamzobe ukhale ngeproduction yawo uMkhokha ukuthi kayihlelekile, kuvela ukuthi ke iproduction yawo uMkhokha inaso isikhathi sokushutha, uthi ke bashutha noma yinini kwesinye isikhathi banokushutha ngesikhathi abangavumelene ngaso. Endokunye abaphinde bakuveza ukuthi ke uMkhokha awufuni ukushintsha icontract yakhe uMamzobe ngendlela ababekhulume ngayo since uMkhokha waqala ukudlala Monday to Friday lapha kuMzansi Magic. So injalo ke mbukele indaba akethinta uMamzobe, into engakacaci njengamanje ukuthi ke ngabe wona uMkhokha waye accept leya letter yakhe uMamzobe yokuthi ke resign. Kodwa ke mbukele uyazi ke thina hlesi khona for wena, ngiyobuya ke futhi ngizokuupdate. Injalo ke mbukele cethu ungakhohlwa ukuthi like le video and ke usubscribe, ayengithi ke nje danke ngiyazibongela.